niwe musore yaradadanuye ibintu wabivuze neza mu ntangamarara ariko ya kurande kwa Barcelona ivugire nti muri Ligue des Champions kuntu byagenze nta utabibonye ibincuri gira kabiri bamanuka muri Europa League Europa League nta ni barenze n'umutaru barananyereye equipe ya Barcelona
Yes, ndamutse no maruko rimwe bwe mwese mwashimye guteka kuri 194 birumvikana insamenzi ni Blackfm kiganiro ni bingo sport kuvige cisa zitatu kugige cisa zintandatu emisi yose kuva kwa mbere gucika ku munsi wa gata muza kwa muri kumwe nanje Tony R dictionnaire R kamusi seko fofana ariko bitavuze ko nza kubandije nyene muri buno bwami bw'isamirizi birumvikana ko tuza kuba tunahira hano ku gataka kanari ku munsi wa gatana bari none navuga ngo gahunda zitandukanye za weekend tuza kuba tunahira mu mupira wa maguru neza na neza ubona ko Primus League bazo bagarutse guys hari zimwe mu nkino zirindiranywe gishika n'abantu benshi message ngo zibuma muri bega bigikuba binagenda gute birumvikana mva muri Primus League tuza kuba tunerekeza muri League B National ubona ko naho ku munsi wejo wategekanijwe nkino ubona ko byose tuza kuba tunabikugarukira ko n'urutundi ndaza guca mu bakinnyi afite ibitsindo byinshi muri Primus League turaca ku rutonde rwa Limited Women's League duhite tunaca muri basketball umunani mkari ubona ko inkino ho zibandanya bamwe babandanya bigenza neza abandi bigenza nabi yone nyandi mu Burundi turahita twerekeza ku mugano wa Afrika nta bindi biriko biravugwa tari League des Champions hamwe na CAF Confederation Cup umuvugizi wa nako Vipers agira gutya abwira abakunzi ba Yanga ati dukeneye support yanyu mu rukino rwo gusubiriza mbega Yanga bagikuba banashigikira umugwa wa Vipers birengagize mwene wabo Simba Sport Club ubona kama jambo yabaye menshi ku ruhande rwa Vipers ko bazi Robertinho kandi bagikuba namwihereza ndavuga ku mumenyereza wa Vipers agira gutya suzugura abakinnyi ba Simba anavuga kata mukinyi numwa kanganyari guys usaba kubona gumana natwe turaza kuba tunavuga ku mugabane wa Afrika twerekeza ku mugabane w'abira yeah turahera muri Europa League ku munsi wejo bagaruka mu kibo Manchester United urukino gwo gupfa no gukira bavimbere ya AS Barcelona birumvikana ko cari gitsindo Twitter Anthony cyaje kuba kina dadaruri ibintu ku munota wa nyuma bahita banarengana FC Barcelona bitwara neza muri La Liga na defense nziza ariko mu nkino none navuga ngo za Ligue des Champions na CAF nako na Europa League defense yabo ni nyanga nyanga ndaza kubanda na kubwira ibitsindo bamaze kuba banatsindwa mu nkino zitarenze munani ubona karakumiza Manchester United bana kwiza inkino 18 kibuga cyabo badatsinzwe na rumwe guys usabwa kubona gumana natwe binumvikana uwito Jose Mourinho ku munsi weje nabikora imigwi yo mu Bufaransa iyo sitahira rimwe muri Europa League ni ryari joro ryiza naho nza kubona nahagaruka turaza kuba tunafata kanya tugaruka mu marushanwa ategekanije muri weekend naho baraza kuba banagaruka mu Bwongereza mbega Arsenal bagiye kuba banabandanya bitwara neza wait and see Manchester City Chelsea kuruno munsi imisaruro atari myiza ku basore bitwa Graham Potter and that chamuri da riga satandir ese Barcelona barahari Madrid nabo baragaruka nubwo bavuza abakinyi benshi birumvikana ni Bundesliga mu Bufaransa kwa Lionel Messi na Mbappe hose turaza kuba tunacayo duhite tunagaruka muri Serie A kaciyo Napoli barayoboje inkoni y'icu guys turavuga yari karavuga hanze y'ibibuga usabwa kubona gumana natu birumvikana ngaruka mu bwami bw'isamizi Black FM nakira bagenza nje mera ku ruhande rw'ibwamfu nize kumeze neza mavuka
Tori meze neza ndakuramutse nizera nawe kumeze neza ndabutse mugenzanje hano nawe tugiye kuba kutubona abana muri kino kiringo cy'amasaha agera kuri atatu ruza kuba ari urugendo rw'amahoro birumvikana nta mishyamirano nta politiki ndamutse aho muri hagiye atandukanye muri ko muratwumviriza mu gisagara cyiza cya Bujumbura ndetse no mu micungararo yaha bari mu kiya cya Rusizi ndavuga mu ntara ya Cibitoke ibubanza abari mu manuko bw'igihugu ndavuga mu Rumonge abari bubanza n'ahari hatandukanye bari kuba dukurikirana kuri megase 94 n'ibice 9 bari mu makungu kuri application ya online radio box twizera ko muri ko mugenda mugira ibihe byiza birumvikana n'umunsi wa gatano wavuze neza mu ncamake Europa League Conference League ku munsi waje bari mu kibuga ni kumugahane wabura yariko mugihugu cyo Burundi wabibabwiye ya champion agera kuri 5 baza kuba banagaruka kuri no munsi byumvikana neza ko ku munsi wa 5 bari fixtures bari gahunda yo muri weekend bagumane natwe bagomiza kuri 94 nibiki 9 kugeza igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza birumvikana kuri micro igira kabiri ko nitwa Olivier Irakoze the special one the experience one the superboy international tugiye kuba tunabana kugeza igihe cy'isaha zitandatu
Nalakoze cyane kurundi ruhande bro karibu sana ndani ya mbere.
Yes urakoze cyane rivuze imana Lictoni ndakuramutse ndamutse nabakunzi bisamirize Blackfm ariko ratwumviriza mu gisagara cha Bujumbura ku mugwa mukuru wa politiki gitega mu buma nuko neza na neza ahaje kuba hanamenye akoreho mashuha mu gihugu cy'u Burundi niko ndavuga ku mugara mu ntara ya Rumonge nizere yuko nabo nyine bameze neza abari mu kibitoki Buganda nyuma yo kuba banakora akazi gakomeye cyane sinzi ko bagiye kuba banasohoka imunda marembe ku mugwa mukuru wa politiki gitega muri inondwi birumvikana akazina ni kabona Maurice Bomosha Daihapuk Kano Rapide El Prokira El Francisco El Magnifico n'ayandi mazina menshi ariko nizere yuko namwe umeze neza
yes birumvikana hatugaruka nyuma yo kwiragiza mu biganza by'Imana no ese Barcelone kunzi bayo Musi nagize gutya tireka tubashire mu biganza by'Imana birumvikana ko ari Europa League ku munsi w'ejo bari mu kibuga urukino rwari rubereye ijisho pe buriya nabonye Barcelona nubwo yatsinzwe ari kugwego hejo cyo buriya ari kungene ndamugwi ahita mbona ko ari kugwego hejo gutsindwa ni resilita ko nubundi yatsinda umwe ariko momo ni mugoroba urukino warubonye gute Manchester United bana rusoka mu nyuma y'injira y'uto Anthony Mani babriya mu gice cya kabiri bahita banaronka igitsindo cya kabiri imbere yaho mu gice cya mbere ubona ko Barcelona umengo bari beza gusoma Manchester United
the return of the red devil to the international competitions in Europe
igaruka je match itanatu
atukura mu mahiganwa
yo kumugabane wa Buraya
nibyo naraye mbonye ku munsi wejo Eric Ten Hag ikiringo kitamufashe umwaka ariko ekipa nayizana neza na neza no navuga nti kunumbero yayo kuko tubiheruka kera Manchester United baza neza muri bino bihe barimo bari kumwe n'umutama Sir Alex Ferguson rugeje kubona raba buri kiyago imbere y'urukino haricho byamunguye uwitwa Erik ten Hag na cyane cyane
Ferguson yari no kukibuga Old Trafford
na rukino na rumwe Ferguson go Manchester United asiba atagwaye urukino rwibanze yari yibereye neza na neza muri Camp Nou rero n'urukino rwejo n'ugwa urukino rwa qualification buriya n'abakunzi b'umugwa Manchester United bari barindiranye igishyi kuwitwa Erik ten Hag kugira icizere bacyemeze ijana kwijana ko uno numwe mu bagabo inyuma yo kubona abahindura bamenyereza badrenga hafi kuri bane ubona ko uwitwa Jose Mourinho niwe yashoboye kuba nazana umunezero gato ariko kuri uno munsi ugereje kubona raba mu kiringo kitarakwira umwaka uwitwa Erik ten Hag yamaze kuba yereka yuko Manchester mu myaka iri imbere igiye kuba inagarukana bwa budahangagwa bwabo mu mahiganwa yose akinirwa ku mugabane wa Buraya Barca c'est vrai hari kibuze hari kibuze iki kiba na cyane cyane mu gihe umumenyereza yamaze kuba nagirira icyizere kirenze bamwe mu bakinyi bamuha umusaruro mwiza adakinisha abandi bari kuri bench iyo byanse rero none avuga nti kugira uronke umusaruro bisaba yuko ubaka ekipe kuko ekipe iri kumwe n'uwitwa Ousmane Dembele iratandukanye na ekipe iri kumwe n'uwitwa Rafinha
Barca ni beza none avuga ngo muri La Liga Santander ariko si beza muri marushanwa muza makungu ndavuga Ligue des Champions mvuge na Europa League buri ibiharuro binana byerekana kuko Barcelona muri La Liga Santander bamaze gutsindwa ibitsindo bitarenga ndwi ariko marushanwa muza makungu inkino 10 n'onovuga inkino 8 ibitsindo 16 bino birashobora kuba binakwereka ko Barcelona mu mahiganwa n'onovuga ngo ya Ligue des Champions na Europa League si beza kuko inkino 8 ibitsindo 16 ariko inkino zirenga 20 za La Liga ibitsindo ndwi hano birakwereka ko Barcelona
bafite
byinshi byo kwiga
mu kumuha ijambo witwa Kai Havertz Barcelona muri uno mwaka icyo baje bashize mu mutwe anona 9% ni na liga gusumbya mahiganwa yo kumugabane wa Buraya
buriya zabyara nabivuze kahe
reka mbere ku rwande rwa equipe ya Manchester United mugenza nje bivuze neza mu rurimi rw'icyongereza amashitana tukuri igaruka ryayo mu marushanwa yo kumugabane wa buraya ekipe ya United inyuma y'uko bita Eric Ten Hag yunze nino ekipe no vuga ngo ino ekipe ya United yo kuri no munsi itandukanye na United n'inyuma yigenda gyo bita Sir Alex Ferguson kuri no munsi reka nivugire nti bivanye n'iminsi atari minshi yo bita Eric Ten Hag amaze muri ekipe ya Manchester United reka nivugire nti niwe musubirizi mwiza wo bita Sir Alex Ferguson bivanye n'abandi bahaki inyuma yiwe rero nijoro nigitsindo cyagiye kuba kinaboneka kare ku Rwanda kwa ekipe ya FC Barcelona bakibonye kare ku munota wa 18 ariko ekipe ya Manchester United muriro batakuye ko bagumye basatira cyo kugombora barakibona cyintsinzi barakibona gitsinze n'uwo bita Anthony umwe mu basore
kazora
benshi benshi batariko barahuriza ko niza giwe muri ekipe ya Manchester United ariko niwe musore yaradadanu ibintu wabivuze neza mu ntangamarara ariko ya kurande kwa Barcelona ivugire nti muri Ligue des Champions kuntu byagenze nta utabibonye ibincu ligira kabiri bamanuka muri Europa League Europa League nta ni barenze n'umutaru barananyereye ekipe ya Barcelona irevre nijoro ntibari bafise ngo mu bakinyi no vuga ngo bari kumwe nayo mu rukino rwibanze Spotify Camp no ndavuga bita no musore wa hagati Pedri akano kana kaga vini bari bahara ariko suko ekipe ya Barcelona bari bafite effectif imeze nabi imbere wanashya kuhereye muri UEFA Champions League suko yari fite effectif mbi muri Europa League nyuma y'abantu basore bagira kuri babiri batari bahari suko effectif yari mbi ariko kimwe nza kubanda navuga ekipe yavuze umumenyereza amenyana mu rushanwa ino ni indiye rema yiyongeye kuwe mugenzanjeje kuvuga ati ekipe ya Barcelona bashize mu mutwe cyane La Liga Santander gusumbya no marushanwa yo kumugabane wa buraya akandi kanonongera ko uwo bita Zavi haba muri UEFA Champions League ndetse haba no muri Europa League ano ma championa experience ni ntoya cyane muri ano ma champion
urakoze kuko no musaruro urabyerekana experience ni nto
experience ni nto okay. Ari kugenda urabe muri La Liga Santander muri inonzu yakuriyemwo urabe umusaruro afise naho bisabisanye n'umusaruro ariko raronka muri ano marushanwa ku mugabane wa buraya
nakubariye ko uravye no navuga ngo muri La Liga ibitsindo ndwi nivyo bamaze gutsindwa ariko two kwinjira muri UEFA Champions League inkino munani gusa urumva difference inkino hafi 22
yes.
Ibitsindo n'indwi ariko mu nkino munani ibitsindo ni 16 uravye birakoreka bino ko FC Barcelona ku Rwanda rw'inkino no navuga ngo za Ligue des Champions na Europa League bari kugwo go hasi cyane experience ari no yes. Buriye bategeza kuba nitegura ikindi naco kinabikoreka no navuga ngo umusaruro kuva za vinjira muri FC Barcelona mu nkino za Ligue des Champions na Europa League ari hasi cyane kubiharuka kuko ubona ko afise intsinzi zine afise no navuga ngo kunganya inshuro zitandatu anatsindwa inshuro zitandatu
ubona ko
bino birahagije kugira ubone ko neza na neza uwitwa Zavi atameze neza muri no navuga ngo muri Europa League ariko kurundi ruhande ni kimwe mu bintu byari byiza ku mugo Manchester United werekanye performance zo kugwa gweje ndavuga uwitwa Bruno Fernandes
yes.
Uwitwa Marcus Rashford yagerageje nawe nubwo ataro habonye igitsindo yitwaye neza hafi ekipe yose kwa Manchester bari bameze neza ubona ko Barcelona banazusa ukazi ku munota wa nyuma igitsindo cyahushijwe n'uwitwa Lewandowski gikugwayo neza na neza na Rafael Varane buriya umunyezamu bari bamurangira Varane arataba
buryo ubundi ekipe mu gihe bimeze neza nako buryo ubundi mu gihe intsinzi ibigiye kubinaboneka buri mukinyi wese usanga ari mu bihe byiwe bimeze neza ekipe ya United kubakinyi bose bari bagaragaye ku munsi wejo nemwe mu bakinyi banyeretse ugwego rumeze neza ariko igice ca mbere sinzi yuko uwo bita Ten Hag ariko arigano vuga ngo ekipe ya Barcelona ariko umuntu yameze nk'uyireserva igice ca mbere nagiye kubanda nabona no vuga ngo mu nyuma ibintu biza kuba binamera neza cyane gusumbya ko bari batanguye ariko
ikibazo cy'umugwe FC Barcelona kuri uno munsi ni ya ekipe baba bakeneye kurangiza ibintu mu minota 45 ya mbere
yes
rero iyo bataronse resultats ziri positive bakatsinda ibitsindo byinshi ugerageje kubona araba match nyinshi buri ya Barcelona no ku ruhande rwa Ligue des Champions baje kuzitakaza mu gice cya kabiri bivanye na energy bakoresheje mu gice cya mbere itashoboye kuba inabaho umusaruro ariko mu gice cya kabiri bakaza bamaze kuba faible rero mu Manchester United ico birinze babaretse barakira mu gice cya mbere birinda yuko babatsinda bitsindo birenga hafi kuri bibiri igice cya kabiri bamaze kuruha Manchester United baraza gukura kazi kameze neza mu gice cya kabiri rero hano ariyo equipe yuitwa Xavi ubona yuko iba iri 4 muri 45 minutes z'igice cya mbere ariko igice cya kabiri match nyinshi baje kuzitakaza uravye kenshi bazitakaza mu gice cya kabiri kuko mu gice cya kabiri niyo usanga equipe iza yamaze kubinaruha kuko ino ADN ya tiktaka kuva kuri Guardiola ni ADN isaba yuko nimiburiburi muri 45 minutes uba wamaze kubona ronka resultats ziri positive no kuri no twara bibonye none no kuri wandego kwa Manchester City muri League des Champions ejo bundi 45 minutes baje bari kugogo go hejuru ariko deuxième mi-temps baronye gitsindo kimwe deuxième mi-temps Leipzig iraza kugaruka
kano kano
nibyo biri mu mutwe Xavi akuranye ni navyo ariko arashira mu bakinyi kuri uno munsi Barcelona kuri uno munsi ida gutsinze minota 45 ibitsindo byinshi igice cya kabiri umaze kwitora ino equipe ni kuvana
hi kanuka ko ori byareka mvuge ko ku Rwanda rwa Xavi idevre ivyo mugenza njavuze none nabishigikira gato kuko ubonye aba barafinyu bona mu gice cy'ambere batandukanye nabuza kubona dezemita
yes
nibaza ko ya regularite bwa buntu no mvuga ngo nzanga uvuberekara mu gice cy'ambere arizo zibura mu gice cy'akabiri kugira ukino rubandanye rugenda neza ku Rwanda ariko ni Barcelona nubwo baje kuba banataha muri no rushanwa irevre koko nta nguvu barishizemo zihagije koko nta nizo bari bafite nibaza ko kuru kuri kino berekanye nabo ni gwarira ubi cyane nubwo basohoze ni Barcelona yo kwitega mu marushanwa mpuzo makungu ku mwaka uza apana no navuga ngo uno mwaka ariko ku rande gwa Erik ten Hag ndamubona mu ishusho yuwitwa
Sir Alex Ferguson
yes ariko reka nimvugire je nanje ko namubona mu ishusho yuwitwa Thomas Tuchel afata umugwa wa Chelsea nyuma y'isoko rya Lampard
buja Tony
bamucunge sana bamurabize
neza icyatumye mvugo ko bita Erik ten Hag yoba navuga ngo umusubirizi mwiza uwo bita Sir Alex Ferguson ugaragaje kubona raba bamwe mu bantu bakurikiye uwo bita Sir Alex Ferguson ugaragaje kubona raba zimwe mu nkino za mbere bacyo kubona kina no vuga ngo sezo zabo za mbere zitandukanye n'izo bita Erik ten Hag kuri no munsi ariko rero kugira akantu ku munsi wejo kakana muhira nabonye ukagikozwe n'uwo bita Ancelotti mu rukino rwari kuri equipe ya Liverpool na equipe ya Real Madrid rero Erik ten Hag numwe mu bantu mu minsi mike yamaze muri equipe ya Manchester United ubona ko abandanya na convinc abandanya yereka anemeza uwigeze kuba nabikora abana hari no vuga ngo tasiba na rimwe ndavuga bita Sir Alex Ferguson
ariko gato mu munaho rye ikintu nabonye ku Rwanda rwa Barcelona sumugwe mu bintu bwo batsinzwe rujya rutu kuko uravye je bakina yari ni ryambere nari mbonye Barcelona ihuye n'umugwi kare twarabibonye ihuye na Bayern Munich Barcelona baje ndi kira kintu ujya mupira uri rapid Barcelona bari ibura nabonye Barcelona bahuye na n'umugwa wa Liverpool banatayishwa muri match retu ariko urukino rwa nimugoroba nubwo Manchester United yatsinze ni Barcelona wabona ko nabo nyine barekane basoma nibaza ko bijya bitanga espoir ku bakunzi ba Barcelona mu mwaka uza bashobora kubuzoba bafite umukuru
mwiza Tony ikintu no vuga ngo cyangwa ibyo byose kuri defeat ya Barcelona yo muri rino joro imbere ya equipe ya Manchester United berekanye urukino rwiza ndavuga Barcelona jewe reka ndavyite ko ata effectif ifise mbi Barca naonze do depart ba ku munsi weje no vuga ngo bakunzi ba nyuma yo gutera ivyatsi ko bita Sergio Roberto yari yateretswe ku busatirizi reka mvuge nti no vuga ngo nk'umumenyereza Xavi ano marushanwa nti yari bwayamenyere yaba Ligue des Champions ndetse na Europa League reka nivugira uko ubundi twibandanirize
majambo make squad de Barcelona bafise ni squad no navuga ni iri tayari kugwanira ibikombe bya La Liga apana mahiganwa ya Ligue des Champions canke Europa League byanatumye urukino Manchester United baraye batsinze kuri uno mugoroba bakwiza inkino zigera kuri 2022 intsinzi 18 batakaza inkino zigera kuri 2 banganya kabiri ibitsindo 47 nibyo bamaze gutsinda batsindwa ibitsindo bigera kuri 14 mu mwaka wa 2023 na rukino na rumwe baratakaza imbere y'abakunzi babo i Old Trafford byumvikana ko mu nkino 18 bashoboye gukina muri uno mwaka muri Old Trafford uno mwaka w'inkino bamaze kuba banatahukana inkino zigera kuri 16 banganya inkino zigera kuri 2. Manchester United ikizere ni kirashobora kuba kinaba kuko byose ugeranije kubona raba buriya Arsenal na Manchester City bakihenda bakanyerera match zigera kuri 2
okay.
Ekipe irinjira muri course yo kurondera igikombe n'umwaka.